And the MPP amanyokuo no one my kasem puna na epunu ya ya de abato ya di omanim August ene November ni nyina hwe omunsa kokoshi ai eye ne se esa nse wura no mudu ena ede wonom enkrata no omasem nyina ba party ni so agye omatum se wose fata se wo preferanka tufo di brenti no ye ntwe omunsu ntonto ne hwe ba bia obi a beda na ngwango ye se asumezi de nanim ya mo fenti ena bodo na to ha ena asumezi ofira kurasi nti ena modena to akiri ene wom kokoye na wobubo wieye no sei ena ekoko wieye Kennedy Akompreko Agyapong wono ena onya number 1 enti so wohyehye wom mfo ni nyina wo krata na obehwe so ato aba no a Kennedy Agyapong ena beda soro ho Alan John Kwadwo Kyeremateng obetoso mienu Joe Ghartey ebetoso miensa Kwadwo Poku ebetoso 9 Dr. Owusu Afriyie Akoto ebetoso 5 Kwabena Agyei Agyepong etoso 6 Francis Addai Nimoh etoso 7 Dr. Kofi Konadu Apraku etoso 8 Boakye Kyeremanteng Agyarko etoso 9 ena His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia etoso 7 enti abano a womoto ye ne sei ena etie Kwabena Abankwa Yeboa Vice Chairman Emma Election Committee no ena nensa ehye ase na omkokoye sa balloting no soso no Director of Electoral Services Electoral Commission Republic of Ghana Dr. Sri Boakye Kyeku na oho ya onne kokohwe ye ema wonom eye sa balloting no bibia ekoyie de ma party no misisu biomu a Kennedy Agyapong e number 1 me bonu senior enidi so no tie Kennedy Agyapong Alan Kyeremateng, Joe Ghartey, Kwadwo Poku, Dr. Afriyie Akoto, Kwabena Agyei Agyepong, Addai Nimoh, Kofi Konadu Apraku, Dr. Kofi Konadu Apraku, Kyeremanteng Agyarko, Boakye Kyeremanteng Agyarko, Dr. Mahmoud Bawumia, sa ena edidi so no ekoye. Na asere mu amuni mu party for national ase. Obia ewo ne nyina so ozunzum mu, efa number no a wonyaaye no. Eti mene mse yankasi ya bahu duomu uno. Besha asye na yene mwe didi hunko. Mwese ni ya party for na june yo omo. Efa abanua ene okokoto yeno ehun.
Karinste Company Limited. The Zahara Herbal Mixture. Ne Zahara G Capsules aba. E dronu tumitu enemu yari ya hudu nina ase. E fichikromu hao. Awo a won tumenwo. Ni peduyani mu yao nina. Yemkro ene prostrate mu hao. Edro no so boama nemu akono kosu. Se upe edro ibia tu ana se upe se woni edin kita ho bia. Freya wa ho ma trufu isu. 0246348334 ana 0248569335. Ubenya edro insu bia to chemical herbal and pharmacy shops ni nemu wa Ghana ha.